mfana mncane Gijima mfana mncane ngokwena nejubane Aw gijima mfana mncane ufike watshele ngempela wena ikhululeza lanyelela
Batweni njena zonke Batweni njena zonke
Njena zonke
Batweni njena zonke
Izindlela zonke
Izindlela zonke
Izindlela zonke
Izindlela zonke Bazobona thina
Empela bazosibona Babuyalena kwangwane Baphumalene olusuthu Bezule ezimbabwe Shezantwela kethi kwaZulu Babuyalena kwangwane Baphumalene lusuthu Bezule ezimbabwe Shezantwela kethi kwaZulu
Bafike bathokoza
Oh bathokoza Empela bathokoza Zotandelela lesibekuqala bese ngikhula izagila. Awusho phezulu madlo ngicabanga ihlangani madlozi netshaka. Khona kwaZulu enkanda lapho ngizalwa khona. Awuzasha kulusha lafika uthande emantombazaneni.
Ngidani mapungu namatshi.
Mapungu namatshi.
Mapungu namatshi.
Mapungu namatshi.
Kulusha lafika emantombazaneni.
Gidani
mapungu na majiji Kulusha lafike mantombazaneni
Gidani
mapungu na majiji Kulusha lafike mantombazaneni
Gidani bo Babuyalena kwangwane Baphumalene lusuthu Bezule ezimbabwe Mshezantwe lakethi kwaZulu Babuyalena kwangwane Baphumalene lusuthu Bezule ezimbabwe Mshezantwe lakethi kwaZulu
Bafike bathokoza
Bafike bathokoza